Chineke mo. apata ne kuwa idi ma ezele idi ma ezichile kemo olori loreni idi ma
Ebube Chineke adighi amara gị aka ihe sọrọ gị ka ị na-eme
chimudi ukwude ebube chimo inweghi mgbanwe mọlị jeobidi ukwude ebube uche ya ka
ihe o mere ka o bụ ụzọ kwuo
Piano na rekele Oge mjenyegi ekele ruo Piano na rekele chineke Oge mjenyegi ekele ruo Piano na rotito onye neme ma o oge mjenyegi ekele ruo Piano na rekele chineke oge mjenyegi ekele ruo Nyagi chineke kijinye otu mwage
Ebube
ni huna nyagi chineke kijinye otu mwage
Mwukuna chiebebe
ni huna nyagi chineke Onye neme ma nara ekele
Otuta ilu ruki ekele ilu ruki
Piano na rekele Oge mjenyegi ekele ruo
Oruo,
piano na rekele chineke, oge mjenyegi ekele ruo.
Ebube ke ebube,
piano na rotito chineke, 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 oge mjenyegi. Otuteruo Piano na rotito chineke mo Oge mjenyegi otuteruo
Oge mjenyegi ekele meruo chineke Mbasini we barata Dekinare ekelegi Sineli wele tuanya chineki Yaki naro chitogi
Jesus
Bihina abu sasogi mwa chitogi Habu basosogi mwekele
Jesus
Onwagi chozo Kenge nye kelegi Mwabu chitogi Abu nani kichine mema
Yano nare kele chineke Oge mjenyegi Yekele ruo Piano na rekele chineke Oge mjenyegi ekele ruo Piano na rekele
chineke me
Oge mjenyegi ekele ruo
Oruo Oruo
Piano na rekele chineke Oge mjenyegi ekele eruo
Yes Isuro keni mama Oruo Oruo
Obaraya
Awesome
one,
baronye so asachawo
o baraya asachawo.
I am free.
Obara Jesus asachawo.
I am free. Yes.
Obara ebe wakam sina mehewe puta. Abara yesim lawa ni mama ge kwam.
Yes.
Narekele onye zo mume.
I am free.
Abara ya.
Eh.
Asachawo.
Abara ne mama e. Abara ne mama e.
Obara ya asachawo.
I am made whole today.
Obara ya asachawo.
What manner of man is Jesus?
Okaka kebini we. Onyoma nemema
odogu
asem ibie bube
okaka dikena dikana
okaka kebiniwe Yeah. ze ige bube eze ige bube
e bube ki juri
meke ige bube eze Ama kansi biwa ide bube eze ide bube abawa bawe ide bube anyama me eze ide
Ha ha ha!